itazindikira bwino pantsogolo.
Ambuye Mungu kumwamba kwa mulipo mumwamba mapembero anthu lero imvani mapembero anthu anu amene ali apawa apemphera alira nthawi yayitali amasuleni ndikuachotsa mkabolo wa satana siko limene munapatsa kuti ndilawo lero akusanduka mwakabolo tikosereni tichosereni nkhawa tichosereni mantha chifukwa inu name munatipatsa dziko lino amalawi sivya mphawi sivya akapolo a munthu ena aliyense koma ndife anthu anu amene munatilemba chifanizo chanu mutipatsa dziko lino amalawi kuti tizisangalalako chosani nkhawa pa mtundu wa malawi imvani mapemphero awo.
Zindikira wino patsogolo,
ndiwonena pa